haseselo se se makatsang akere gona no gona le divorce ka gore matsalo ha go tsusa gore a ro lawyer ga o itse gore go lawyer ke batho ga ba ne ba rata go go lawyer ne ba go tshwara tota mo boimane ke sona se ne ba golo ba re o ikilele o ithope metlhala ga o le moimana ka ntlha gore you are very very vulnerable ke nako e o ka swang ka nako ya pelegi yaanong morago ga boimana le morago ga botsetse bagolo ba tlhaba kgomo ba ba kgonang ba bangwe ba tlhaba fela la lenku fela go itumelela gore ngwana o tswile mo botsetseng maru a lwala pula ge lwetse simolola re bone dinaledi tsa selemela tse di neng di re ra di re ke selemo ka jalo ke nako ya temo batswana were really really philosophical metaphysics ya bona e ne e le tona tota ge go ne go na le bolwetse ba tlhogo kapo ba goa kapo ba eng malapao a ne a nyalelelana ka bona ge le na le ditsenwa kwa eno le nyalelelana le ba go nang le ditsenwa kwa bo bone batho la tshega kana nna so seo se diragetse ke se bona se ntse ke gola motswana na dira gore bolwetse bo must be contained lutwile rwa le blela ka di chromosome le di genes le e na gona no le gasa gasa di genes tsa malwetse gongwe le gongwe